kama bedo. Achwe gi gage.
Okay.
Ma yo manyo dogo otonglo moro matin. Manyalo rumbo go